You say the price of a drug's not a price that you're willing to pay. You cry by the cash as I ring up the total for your scripts and sigh. Why so sad? Remember that the innovator's not your only choice. Now it's making me mad. Remember, despite all that hoopla, there's more brands. Zithromax, Lipitor, there's generics that will do that chore. Metformin, Glyburide, there are copies that you haven't tried. Glucose rise, prices fall, we will see each other through it all. And when push comes to shove, you can substitute a new generic that perhaps you just might love. Da 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 da. Each drug is fully tested in clinical trials. Supplementary new applications file. And no, don't change the subject, 'cause we test them on subjects, some volunteering subjects, at least a dozen subjects. Whoever, wherever, the clinical study endeavor. C-Max, A-U-C-T, T-Max, Lambda, A-U-C, Infinity. These are matched, good PK, so generics should work anyway. Patents end, brand names found, that they're not the only game in town. So when push comes to shove, can substitute a new generic that perhaps you just might love. Da 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 da